Yeah, Produli, Nairobi.
Material By Samida.
jera hindi thondekere nie nyume na mutumia hindi thondekere nie nyume na kindu kiega
aiaia mwaki wa pande prabas uria ugitengera ngeithiria ndagĩtarĩ mũgĩkũnja no mwĩre atĩrĩ athuri thai kĩrũme nyambo ĩnyũmba itũ
Nie nyume na mutumia, ndithondekere, nie nyume na